Jodoh malagi mahal apa? Tuan gojaya kukuona, batu gojaya kukuona. Shuka baba,
shuka nangu,
shuka, shuka. Yeah.